Welcome, Father.
Welcome.
Welcome, Chairman.
kwigama lenko. Sibonga imthandazo yenu sidobe sithandekayo Jehova sikhambisile suke Bulawayo nangu sesifike phakathi kwethu. Sibonga ukugcinwa ngumlimi endleleni nangu sikokhele sesifikile.
Amen.
Manje lesisikhathi sizacela umfundisi umoyo asiphe umthandazo wokusibongela ukufika lapha.
Amen.
Asithandazwe bantu baNkulunkulu. Sibongile Nkosi yamakhosi. Sibongile umsa wakho. Nkulunkulu omangalisayo. Sisukile nenceku yakho Nkosi yamakhosi. Sibonile isandla sakho somusa. Sokuhamba nathi indlela yonke baba. Wasihambisa kahle nanku sesifikile. Phakathi Nkulunkulu wami komuzi womntanakho. Nampa abathi abakhona, nanti bandla likhona. Nkulunkulu wami inceku yakho isifikile. Baba, sebenza naye. Awuzange ushiyane nabo bonke abantu wasebenza nabo. Asibonanga baba uElijah sekudinga. Asibonanga oJoshua bekudinga selehlukene. Lahamba njalo. Senzele njalo nathi namhla ntambama. Yona leyo intambama baba. Abayibe ayibe intambama yerecord baba. Ibe ngenye intambama baba engasoze ikhohlakale. Ibe intambama yenkulumo. Siyakubonga baba senzele njalo ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu oza kuzo masinyane. Amen.
Oh!
Sibongile baba, sibongile nkosi amakhosi. Thixo wami nansi inkonzo ephambi kwethu. Nampa abantu bakho ababuyileyo nkosi amakhosi. Njengoba unguThixo wethu umnikazi wezinto zonke obaziyo nezinhliziyo zabo okwaziyo abakudingayo bengakaceli senzele umusa ke baba kuyona leyi inkonzo uqale nathi baba sibone ubukhulu bakho ubusise konke okulandelayo uqale nathi uziye phetha nathi ngegama lenkosi uJesu Kristu amen.
Busalelo amhlophe konapha ematopo khona lapha ezintabeni khona lapha duza kwenzelele khona lapha haleluya asiya thokoza ngalintambama Mbuselelo lo inkulu. Iyasabeka. Ah, imema abantu bonke. Ah, siyambonga uThixo. Ngokuba lapha embuselelweni. Ah, kumnandi lapha. Kuhle lapha. Kuyakhudumala lapha. Kuyajabulisa lapha. Kuyathokozisa lapha. Alleluia! Welcome! 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 Amen! Amen! Pants. Siyabonga inkosi ngalintambama mlimu sihloniphile umuntu kamlimu khole kade sikhuluma ngaye sisithuyeza sekhona phakathi kwethu Siyabonga.
Amen.
Ah kumnandi, bona wathi besukuma bodwa bengatshelwanga. Kulamanyukunyuku ngesona. Ngaphakathi lapha. Kuyagida gida.
Amen.
Asiyambonga uThixo.
Amen.
Nansi saziso esiqakathekileyo. Asikulekela umfana wethu. Yena nomama labantwana.
Amen.
Siyam.
Sanda.
Siyam.
Sanipa.
Siyam.
Sanasela.
Amen.
Amen.
Indaba yiyo.
Amen.
Talent pass. Baba ke ukhona phakathi kwethu.
Amen.
Lo mama sizamcela ke asukume.
Amen.
Simamukele lapho mbuselelweni. Siyabonga inkosi. Liyanyukelwa kulimvuselelo. Ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Amen.
Salen pans. Sukuma njenga makanyana. Lani bemzini liya sukuma. Utili toli spusiso. Au bagiti. Ngatolo kule ngungu kona la anti lao. Pongu shala so njenga choto. Zangeno mkando. Kumyanu pile. Asya bongi nkosi. Ngokuthi bebe lapha emvuselelweni. Inkosi mayibongwe. Asiyabonga uThixo bahambise kahle nangu sephakathi kwethu. Besiloke simangala ukuthi amagwirigwiri lawa bazahamba njani. Kodwa nanku umlimi sebafikisile. Uphelekezelwa ke umfundisi umoyo wasegwanda. La yekame ngenyawo simbingelele emphuselelweni. Amen.
Amen.
Siyabonga mfundisi. Uyanyukelwa lapha emphuselelweni la.
Amen.
Siyabonga. Se sukumiseke umzalwane uVundla lo nkosikazi abavela eJoburg. South Africa khona. Khangela indaba yemvuselelo linamatopo. Umuntu ongemva kwedwala laphana akakabuyi. Eqalelwe ngumuntu weJoburg. Awena, awena, awena. Welcome! Welcome! Hallelujah!
Amen!
Liyanyukelwa kulimphuselelo. Inkosi mayilibusise. Siyabonga. Umfundisi ke weVenda uzasukuma yena ke kungakasukumi ke kasukume yena. Qala. Ehe. Liyanyukelwa lapha ke emvuselelweni. Lapha ematopo. Ri arebuwa mudzimu. Mudzimu ri shutupadze. Siyabonga inkosi. Hamba ke le committee yabatsha eyeVenda. Basukume labo sibabingelele emphuselelweni. Khangela iVenda ila. Phethe yakho limpompo khona. Lina, 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 lina. Ah, ah, ah. Sukumani ke. Liyanyukelwa kulimvuselelo ngegama lika Jesu Kristu.
Amen.
Hlalani phansi. Sukumise ke kulabashumayeli laphana ababuya lo baba sukumanini ke khona ngapho. Liyabingelelwa emvuselelweni. Ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga. Security. Liyanyukelwa emvuselelweni. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Hlalani phansi. Labatsha ke abangangikithi lapha. Sukumani ke batsha laleli hamba lomhola liyabingelelwa lapha ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga. Kathi kulomfundisi umalinga layo khona phakathi kwethu. Sukuma ke liyabingelelwa emvuselelweni ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga ngokuthi lifike lapha ke. Kuyamangalisa la. Kuthungile izinto lapha. Sando sikhala lapha. Anyakutshela sibi. Idaramedu yalazi. Ha, ngiyakutshela. Buzu umazulu gogo uzakutshela. Siyabonga ngemvuselelo. Umlimo muhle kakhulu. Ngiyakholwa angishiyanga muntu. Linoba lapha matopo. Lana ke lisukume lapha libonakala. Sukumani lonke. Lonke. Eh, lonke. Lifuna ngileveleke yini? Lonke.
Amen.
Liyanyukelwa lapha.
Amen.
Emvuselelweni. Ngegama lika Jesu Kristu.
Amen.
Amen. Ah, siyabonga inkosi. Awuthixo wethu muhle.
Amen.
Attendance besingu 85.
Amen.
Abaphilisiwayo babili.
Amen.
Obhuselelwayo 1.
Amen.
Ababusisiwayo bangu 8.
Amen.
Ophendukileyo yedwa. Hallelujah. Amen.
Amen.
Yena lo usemnyango.
Yeah.
Umkhulu ufike ukuzokuthi wena ngena lapha. Yena
ndawoni yakho. Amen.
Unjani? Finish.
Yeah.
Asokuphelile.
Amen.
Namhla lapha.
Yeah.
Akukhuthi muntu lapha.
Amen.
Kakho yaphume ngabusiswanga. Kubusiswa lenhlabathe la. Manje wona muntu ke. Ah, siyabonga inkosi. Haleluya. Siyabonga, sihlaleni phansi. Ah, inkosi khona phakathi kwethu. Isuka ke lapha ke singamothi thuba kulobufakazi 2.
Amen.
Bakhethiwe baza bayazazi. Bazathi fahla fahla. Sesizwa ke amakhwaya ngokulandelana kwawo. Umlimi uzasibusisa. Abanye bayeze emadwaleni khona lapha. Uzamangalo chakachwa. Sebe khona khona lapha.
Amen.
Asiyabonga inkosi. Asizweni ke ubufakazi. Indaba yenkosi yaphangiswa.
Amen.
Haleluya. Ngazi selezinye zizafakela indawo ngesikhathi esifaneleyo.
Amen.
Kusasa kule nkonzo yokuseni lapha ngo-9 o'clock.
Amen.
Simbona ngilapha indodana yangikhulula. Mina ngizelwe ngabantu ababengazi umlimo kakhulu. Indawo yakithi elwagwelo, mina ngizalwe elwagwelo. Abantu ababethanda izinto zamadimoni kakhulu. Kodwa umama wami wayekhonza isabatha. Suthwa singabantu bomthetho. Kodwa kwakupheka utshwala ngkhaya. Usenzwa yonke into engabe yenziwa ngumuntu ongakhonziyo kodwa besuka lapho kusasa bechurch esabatheni. Mina ngiyayibonga inkosi ngoba kuthi uthi yangithanda kudala ngingakazalwa. Ngoba ngithe ngizalwa mina ngahle ngazithola ngigula. Ngilomkhuhlane ngangilezilonda ekhanda ezazihlala ngigeleza ubomvu. Ngangihlala nginwele ekhanda zigeliwe ngihlala mphuciwe ngereza. Ngingathwali lutho ekhanda ngoba ngangisithi ngathwala inkonxa kwakuphuma inyama zinyamathele enkonxeni. So ngangisithi nxa ngisiya emfuleni ngihambe ngithwele igabha. Kodwa umlimo muhle. Ngile 13 years abazali bami bemukela ivangeli. Ngangihlala kogogo wami mina owayegida amahumba. Yikho lapho engangihlala khona. Kuloku kubotshwe ukubotshwa kunzima ngezwe uthi umuntu gidi ihumba idloze libi kakhulu. Manje ngangingakwazi mina ukuthi kuyini ngathi ngikhula ngathola ngiphiwa ugogo ngihlala khona. ngisithi ngizonde ngithi ngkhaya ba ngizonda bamfaka kokoko ngihlala kokoko mina ngedwa ngafika ngkhaya ngibe njengomuntu emzini hlale ngeva kwesivalo kodwa umlimo wathe ngo 1973 ubaba wamukela ivangeli isidakwa uliwa ngkhaya kungahlaliseki ubaba wamukela ivangeli wantshela wathi mntana ubuye ngesunday siye sunday school ngajabula ngoba ngangizwile ngabazalwana ababefakaza behamba befakaza ukuthi inkosi iseduze manje kwakungitshayisa ngovala ukuthi inkosi iseduze ha sizaficwa sinjani kodwa ngangimncane ngathabela ukuya esunday school te ngifice enkonzeni yevangeli ngathola kulokuchuma engangingazange kubone esabadeni ngakhangela abantwana bevangeli behlezi bechumile belalela ilizwi likamlimo ungekho kuncwebana njengengangikubona esabatheni ungacimeza uzezwa sunxetywa lami ngimncane ngamala ngathi ha lapha kulo mlimo la ontshela ngimncane umlimo wanginyenyezela ubana lapha dinga uzalwa ngokusha ngakudinga lami ukuzalwa ngokusha ngithe ngile 14 years ngo 1976 umlimo wangizala kutsha. Amen. Ngayizwa injabulo phakathi kwami. Wathi izilonda lezane ezazihlala zigeleza ubomvu zwaphela. Anzange ngathandazelwa mina ngaphila ngihlezi ebhentshini.
Amen.
Umlimo wamphilisa nje ngabona sezomila izilonda cha sezipholile. Isiso esahlala sinhlupa ngasizwa sesipholile. Mina nxa bentshela abazali bami bathi isiso sami sasikhukhumala. Sibe baze bahamba badinga izinyanga ukuthi zingelaphe ngenxa yami baye babona izinyanga bahamba ezinyangeni zabatshela ukuthi esiswini sami kwafakwa unanane oyenza isisu sibe sikhukhumala wathi belima kwelinda ngabathola iqanda wathiwa iqanda lelo bahamba lalo enyangeni wathiwa mdlana ngabe belizadubuka yikho lapha kube kuyadubuka khona isisu sami kodwa mina ngakubona ukuthi ha lokho yize ngoba amahwaba ayafihla amaqanda phansi so ngabona ukuthi bayayengwa lapha kodwa umlimo ongadanisiyo wakuqeda konke lokho ngacina ngasakwazi ukuthi kanje ngengatshaywa likhanda ngengaba ngezilonda ngengabulawa yisisu umlimo wamphilisa kususela kulowo mnyaka ngasindiswa ngawo ngacela ubungcwele inkosi yami yangcwelisa ngacela amandla kamoya inkosi yami yangipha wona ngangimncane abanye besithi halo uzezwe sithi bengizisomela ibakhangele ngithi ngizisomela ngidinga usindiso ngendlela ebuhlungu kangaka bentshela ukuthi ngiyenza ukuthi ngiyazisomela kusasa nanku lokho engikhona kususela ngalowo mnyaka angizisomelanga umlimi ungigcinile enele angiboni ukuthi ngangicikizekile ngingaka ngimncane okuthi esikolo ngamvele enhlala nihleka uthi ngumathambo kodwa namhlanje umathambo ayambonga umlimo uhlobo zami angiphakamelanga ukubana ngilithokozise ngobufakazi bami kuphela kodwa ngifisa ukubana mhla inkosi ifika lami ngiyobonakala emafini kubonga kwami inkosi
zelwe ngengagugiyo ngezwi likaThixo elimiyo eliphilileyo haleluya uJesu yasindisa indoda omutsha intanga zonke nje uphile kuona lomhlaba ungasasenzi isono mina ningibona ngimiphambi kwenu ngikhulele emzini ngizelwe ngabazali ade bekhonza imkhuba yamadimoni bebekhonza amadlozi ubaba ngizalayo esizweni sakubo nguyadenga umphathi wenkezo kwabakwazi ngokwamadimoni isizwe sabo baba sonke besisiza kuye nxa sesilohlupho kuzopheka utshwala kule ndawo lapho bekuyiwa khona kuthethelwa khona kusenziwa yonke imikhuba yobunyama yikho lapho engikhulele khona sithe sinjalo ke singabantwana sisesebancane uhlupho laba khona lapha ekhaya ke sasithi silele singabantwana kulezi nto ozibona qiniso qiniso kubona ukuthi nanku kudonsa izingubo kodwa ungahlula ithi la yithi kawusakuboni ngubuye futhi kube khona khona lapho ukubambe ngengubu uzuthi ngiphethe into ungahlula itilayithi uzafica uzivumba athi izandla kuphela awusena kukubona indlela esiphile siphakathi kwayo kwatshintshana izinyanga ekhaya sadla imithi ebabayo sageza ngemithi ebabayo kwenziwa yonke imikhuba yobunyama kodwa uhlupho kalusuka ngekhaya abanye abafowethu bafa ngendlela ebuhlungu engemnandi kwaba yimpilo njalo njalo ekhaya kwaba luhlupho lwalukhona kwathi ngelinye ilanga sihlezi lo mfowethu sisithi ngokungazi kodwa kwakuyiku konoko kwasisiza ngoba safumana into eyiyo sisithi singakhula sizadinga inyanga enkulu eza kusinceda kanti uThixo wayesazi ngaphambili uthi sizathola inyanga eyiyo enguJesu uNkulunkulu wasenzela ke ngobuhlobo ungaka esizweni sakhe lapha ekhaya kwasekuzwakala ngendaba yevangeli ngangilomfowethu engimlandelayo elohlupho liyamazi uJethro Dube elohlupho ekhaya ethi nxa eleli izinto lezala zimbizi evuke kodwa engaphuma umnyango ngila kumbona sibe sesimvalela ke phakathi elolaka echaya senza yonke into ethi angazonda kube kubi lapha ekhaya khumbula ngelinyanga wazonda waze wahlala emathuneni nguye wabuya lapha koBulawayo wasebona indaba yevangeli wazosifakazela ke ekhaya ngithe sengizwile lindaba yevangeli ngase ngiphenduka kuzo zonke izono zami ngangimncinyani ngisesesikolo nosengilohlupho lwamehlo amabala nganxa sembala egadane ngasena kubona kuhle ngenxa yemimoya emibi kodwa ngithe sengizwile ngaleli vangeli ukuba uJesu uyasindisa uJesu uyaqeda uhlupho uJesu uyaphilisa ngase ngiphenduke ezoneni zami ngamfuna inkosi inkosi engadanisiyo emthandazweni yangiphendula yangithethelela izono zami ngaphila esikolo sengehlukile kungasekho habia yamankazana ngangihlupha kule nto yayifuna amankazana kakhulu ngafisa ngaze ngafisa labafazi babafo ngangimncane kakhulu ngidelelekile kodwa into yayisiphakathi kwami yayisimbi kodwa kuthe sengizelwe kutsha kwaphela yonke leyo nto imbanje ngase ngibhema imbanje yanyamalala utshwala ngase nginatha kwaphela ngangimncane ngidelelekile ungeke ungicabangele ukuthi ngangafika ezintweni ezinjalo kodwa leli vangeli lakuqeda konke kwaphela empilweni yami ezifundweni zami kwaqalisa ukuvuleka ngaqhubeka ezifundweni umlimi wangivula ingqondo ngendlela emangalisayo omunye uteacher ngenxa yokukhalipha owayevela emazweni esifundisa imaths wasitest uform 4 kuform 3 kodwa saphumelela ngenxa yokuthi umlimi wayesevulile uJesu muhle kakhulu ngiphilile ngigijima khona lapha lomfundisi uphakathi ngezindaba zezimvuselelo ngimncinyane sisebenza kuyona lendawo ngigcinwe yilona leli vangeli ngezwa ngezindaba zevangeli ukuthi nenhliziyo iyahlanza iyahlanzwa inkosi engadanisiyo yahlanza inhliziyo yami yangembesa ngamandla kamoya oyingcwele ngase ngisizwa ngemfundiso zabatsha ukuthi omutsha olijaha uphila yedwa inkazana iphila yedwa ngondleka ngalezo mfundiso ngondleka ngawumane esikristu nokumangalisayo kwaze kwafika kimvele ngangasekho la nto ethi khona ngithathe sengikude lokuthatha ngisithi ngizathatha sengikubo 40 years khonale sengikholise ebutsheni sokumnandi la kungasela nto engihluphayo ngokuthi thatha 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 ngenze okokuthatha ngokusizwa ngabaholi ngoba ngase ngikude ngakho kakhulu inkosi enhle ngesikhathi esifaneleyo yangakhisa umuzi sengile 32 years ngiphilile kulokuthula ekhaya nonkosikazi akulanto enyakazayo abantwana bahle baphila ngalona leli vangeli unkosikazi muhle uphila ngalona leli vangeli lami ngiphila ngalona leli vangeli ngafundiswa njalo ezimfundisweni zabatsha ngokusebenzela inkosi kwaba yinkonzo engiyithanda kakhulu awu Jehova wangenzela okuhle wanginika leyo nhliziyo evumayo umholi wethu osifundisa ukuthi phonsa isinkwa sakho emanzini uyakusifumana ngemva kwezinsuku eziningi uJehova ulungile mina bengisuka emzini oyangeke kakhulu okungabhekelwanga lutho kungelalutho sizacile singelalutho kodwa ngaleli vangeli umlimi usinikile konke siyaphila kuhle ubaba ongizalayo behlutshwa yiasima kwathi kuhamba ngemvuselelo kithi ethwele ngebhara kufika ubaba umholi usibanda esiya emvuselweni eFlabus wabulethwa ngebhara wabuyele kase hamba ngezinyawo. I-asima isiphelile. Uze wadlula esele 111 years engadluliswanga i-asima. Esedlula ngesikhathi. Umlimi usenzelwe okukhulu esizweni sakithi. UThixo wethu muhle ngalokho ngiyambonga uJesu.
Yeah. Why don't you give your heart to Jesus today? kuzimu kutsi na murona muya mukhetho Jesu ri phanda chipato chonga chichipinga chengano matekwana mudzimu anga hori khada wari chimedza uchirivesa peto pambana ra dibona ro swika kalino shango mudzimu anga wari kwedza dzithava khuru wari kwedza na melombo mihuru mudzimu anga kachino chipinga chengano matekwana mudzimu anga ro swika kha chipinda cha ipfilau ipfilau ndi na manda ipfilau ndi abone chana ipfilau ndi atalipisa vasina ndivo mudzimu anga ngano matekwana ndiko tenda Jesu zwo ri kotsi anga vothe ve vadapo tupaleya vas chena temba na vuno vuchiro ita zvimanga zvaita madembe ita zvi zvine kotsi anga zvo opisa ngano madekwana zvimoma kha zvibhure madzingande vape zvi mabofu apo ane zvihore zvichimbire vothe vo faronga mumiya ifene ifye mudzimu anga vavo forore there is some to akadema mudzimu anga amupe manda ipfila uni ipfe mudzimu anga lichitse vanji livo fore vanji kana ema tuva kha chichipinga chitukutuku mudzimu anga ndi nyana karira mure ndi nyana karipo fora asaba iwe Jesu mudzimu anga ndiko tenda zvori kotsi anga ipfila mudzimu anga litorisa Jesu
Alleluia! Alleluia! Imvuselelo! Imvuselelo machopo! Alleluia! Malibongwe igama lenkosi! Malithunyiswe! Ngarirumbidzwe! Hlaleni phansi bantu bakamlimusizi ilizwi likaThixo. Siyabingelelana ntambama ngegama lenkosi yethu Jesu. Kuhle ukuba lapha. Sithanda kakhulu ukuhlangana labantu bakamlimi abathanda ilizwi likamlimi. Kuyamangalisa ematopo emadwaleni brother. Emachokochokwe. Ha, kumnandi ukuba lapha. Ematsheni emaqaqeni kanje kutholakala abantu abathi banganquzwa basukume. Ah, uThixo uyamthanda umuntu osabelayo. UJehova uyawuthanda umphefumulo ozwa izwi lakhe. Leze kahle labuya abantu bakithi mthwakazi omolondlela zakhe zinhle. Bantu abahle. Abantu abathanda umlimo. Lilandile lazo lalela izwi likamlimi lapha lichiye emakhaya enu imsebenzi ade kumele liyenze lasukuma lati mfuna ukuya kuzwa lokho engikubizelwayo ha inkosi mayili busise
amen
thina singabe evangeli ivangeli indaba ezinhle ivangeli amandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo abajuda kuqala namagreki uyazi lisindisa wonke umuntu okholwayo alikhethi simo somuntu alikhethi mhlobo womuntu alikhethi mbala womuntu okholwayo uyasindiswa
amen
ufika angakholwa kuphela uyasindiswa. Nansi simbanga sevangeli. Ngelabantu bonke, ngindimi zonke, ilimi zonke, nemihlobo yonke, nezizwe zonke, namazwe wonke. Leli vangeli leli asiyo sonto. Hayi, futhi lalelani mahlaba ezulu, asizanga lijoyinisa. Tina kasi joyinisi ngoba ivangeli alijoyinwa. Hayi, ivangeli alijoyinwa, ivangeli uyalikholwa. UJesu wathi efika emhlabeni, intshumayelo yakhe yakuqala, public ministry yakhe, uthi isikhathi siphelele, umbuso kaThixo usondele, abesesithi phendukani nikholwe ivangeli. Yikubona kasila register, akula mabizo abantu esiwabhalayo ngoba singabe evangeli lona liyani latshunwa nguJesu elimele ukuthi nxa umuntu elizwa alikholwe. Ukukholwa kuvele kukhona emntwini, kuhlala kuye, wadalwe lakho. Ukukholwa into emangalisayo, ikhona izithulele kodwa uyayisebenzisa nsuku zonke. Engxenye ubungazi ukuthi ulayo mhlobo wami, ukukholwa ulakho. Ukukholwa kukuhambisa endaweni ongakazi uyifike. Uzwe ngegama okuthiwa iGoli, uyasuka la udinga umalayitsha, uthi bathi uya ngaphi, ngeGoli. Awuyazi le ndunduma zakhona kawuzazi, kodwa uyakhola ukuthi njengoba kule gama elithi iGoli kutsho ukuthi indawo injani ikhona. Ngiyakutshela, uyamdinga umalayitsha, uthengisa imbuzi, uthengisa inkomo, uyedinga imoto edrobheni. Ngifuna imoto eGoli e-park station. Kungapha e-park station ikhangelele kumbe ikhangele awazi, kodwa ukukholwa kukuchaphisa iborder. Ukukholwa kukuthwalisa umkhungulu, dabula amazwe, uyechaphula impompo. Abanye baquma ngenyawo bephushwa into okuthiwa yikukholwa. Ebona iGoli engakayiboni ngamehlo, abona amarandi engakawaphathi, azizwe zekhuluma isiZulu ethi maranix. Ngenxa yokukholwa kuphela kumbonisa iGoli. Ukukholwa kuyinto ephakathi kwakho. Ukukholwa yikho kwenza ukuthi ebusuku ucishe ilayithi usithi senilala, kodwa ungela appointment lobutongo buvela ngaphi kawukwazi. Kodwa uyakhipha impahla, udonsa ingubo, lungisa umqamelo, ucambalale phansi. Ungakalali baba, usaxoxa no. Faka isandla lapho uthi yebo, ungikhumbuze phela kusasekuseni ngifuna ukuthwala incwadi zami lezi yana, kumele ngifike ehofisini leyana. Umama athi hayi kulungile baba. Ya, sehamba umuntu, ubuthongo bubuye hep, sehambile. Kodwa okumlethe egibe bedroom, okumtshisa ikhitshi ngale wabuya lapha yikukholwa. Ukukholwa kulamandla. Ukukholwa akukhuthi. Hayi, ukukholwa kuyabamba. Kungabona into anya kutshela uyasukuma baba. Abantu bakholwa ama cellphone. Abantu bakholwa ama message e cellphone. Ikhala ngamakhala ngendlela ekhala ngayo. Umntanakhe osebenza ePretoria afaka 2000 rands abesesithi yena mifaka ngekho cash umukuru.com. Athi angayifaka ubabe hlezi uyavaza ngesancele phansi kwesihlahla. Keke akeke ubazela umama uphini. Usezwa ifoni yakhe nibonqompile bonqonqe. Atibisa ifoni yami wena. Anti ziphanye kwesihlahleni okubamba khona i-network. Athi buyisa lapha. Akathi uyayithatha. Uzayithi uya abayikhangele uphandlwa lilanga. kodwa ikhalile ukukholwa ukuthi kulento kungavela kutsho njalo kayibeka iphansi ifoni yakhe uyabesi akubuye lapha wena belapha wini baba gijima mani zakutshaya agijima umntwana abuye akufunde lapha kuphawulweni kanti hayi imeseji ithini ngubhuti usaroja uthini ngithungithini mani funda mani ngubhuti baba ngifunda ukukholwa kumtshela ukuthi uRoger uthi wenze something seyathe ibala laphana ezwe kuthiwa kule $70 ikokheshi manye babo isancele phansi uphini phansi sekhipha amanyathela sekhipha ibook bokhathi lona athi emgqokile libhobokeza enyaweni lapha le kawuso lapha esulovi okudabuka lapha sedinga le ngwane ubuyala mama uRoger umpha useRoger nansi nasi mama kule $70 ikokheshi abako econnect bale kachana khonale hayi kuza uzamsithi phangisa mama phangisa finished mama kanti kuyini bantu phangisa mbazafala usuniswa phansi insimbi yabelungu engelantambo ayilala mlomo kuphonga ubhalo okungamabe adlana nje adabula amazi ukhulu umfice ehamba egaqa intonga yakhe kumbe ifakile lapha inqumile ithwele so ifoni iduze lapha lesithupha sakhe kasichiyanga sikhona ufuna ukuyathatha imali ku-eco cash efika khona kabuza ukuthi kule mali yini hhayi ufika athi ngifuna imali ivela ngakhulu nansi sehle khiphe isithupha masinya kakambuzi lo ntombazana oyikho khe sekhuphe isithupha masinye nansi ngifuna yonke ntombi into emsuse phansi isimbhadala manje uzathi elokheli ibele so uzose kunkazana zophonga ukuthi khulu ngicela inumba zesithupha khulu athi 08-74 ngitheni 7-4 ya 6-2-3-6-H-46 yebo khulu ye zinjani inkomo ya bhangisa mani khulu hayi phela ngisathi ngishe nje bhangisa liyahlupha lina bantwana leni ufuna imali anikwe ngubani nguseka Roger kodwa isefonini ensimbini engaka so uRoger kambonanga kodwa ukholwe imessage usuka lapho untombazana 1 2 30 40 50 60 70 uzabona ukhulu selungele ukusayina isikolo kade saphela kodwa nxa kuthatha imali ule signatures ayifaka kuphela awu ntombazana bisi ballpoint ikekhuthe ayibhali ballpoint yakho ayizame futhi awu afaki kumbe amabala amabili amadala susayinile kuledi sokuright ngisayina so nanguyani ukhulu nge-$70 seyiphethe sejabula sebonga lapha sebusisa umntu useka Roger ususwe yini emzini wakhe lukholo manje ukholo lwenzisa umuntu into angayinanzelelanga likuthathela izinto zibuye phambi kwakho lapha zingakafiki manje ukukholwa silakho sonke lapha nawe ulakho sisi nawe ulakho mfowethu manje ukukholwa kuyasebenza ezintweni zikamlimi Haleluya. Lapha enkonzweni sichumayela uJesu weNazareth. Lo Jesu lo uyasebenza kumuntu oveza ukukholwa. Igama lenkosi malibongwe. Awu siyabonga. Namhlanje wonke umuntu uzasebenza ukukholwa kwakhe. Amen. Yeah. Ogulayo. Hey, uyabona? So kunje so uJesu khangela ukukholwa. Ukukholwa yekelani ngithi ngolimo olucacileyo imali yokubhadala kumlimi. Andithi nasibhadala amadola ukuthi sigade amakhombi. Sigadala $4 siye Bulawayo. Kulungile. Kumlimi nxa sifuna izinto esikufaka ekhawunteni yikukholwa. Awukhiphi imali isiliva legolide kodwa uveza ukukholwa. Kunje nje khona lapha enkonzweni ntambama etendeni la, lalelani izihlobo zami, uJesu Kristu weNazaretha ukhona phakathi kwethu. Ngoba uthi lapho kubuthene khona ababili noma bathathu ngegama lami ngikhona phakathi kwabo. Manje inhlanhla nansi, lawe ukhona, uJesu ukhona, lawe ukhona, konke sokulungile. Igama lenkosi malibongwe. Awu siyabonga ukuba sendaweni lapho uJesu akhona. Ngabonwa ngamehlo yena, ubonwa ngelihlo lokukholwa. Haleluya. Namhlanje ntambama lalela ngutshele lapha etendeni kulamandla sezulwini.
Amen.
Zinini zami bantu bakithi, kasihambi lento yamahara, sihamba le ndaba ephilayo, sihamba le ndaba eyikuphila ngokwayo, indaba enamandla okukhulula bonke abakholwayo. Haleluya. Uyabona etendeni lapha akulamqando, hayi okugcwele lapha siwo moya, hayi kugcwele amandla kaJesu.
Amen.
Khathesi ntambama la, lindawo le yehlukaniselwe izulu. Uyabona, ayisoyo nsimu kaPhepha, hayi umlimi useyithethe uPhepha kasela nsimu. Indawo le umlimi useyithethele, God has taken over. Umlimi useyibambile ngeyakhe. NjengoMoses entabeni eHorebhi, wathi efika laphana umlimi wathi, Moses, khumula iimbatata zakho ngoba indawo omiyo kuyo injani, ingcwele. Kodwa izolo uMoses welusele khonapho. Kodwa ngenxa yokuthi umlimi usefikile, indawo sitshintshile. Haleluya. Le ndawo le uJehova useyithethe, singeyakhe. Obusa lapha kathesi nguJesu weNazaretha. Haleluya. Haleluya. Uyazi indaba esihamba ngazo zihlobo zami ziyaphilisa. Mana ngutshele, awuphili mpisha nampishana. Hayi. Mana ngutshele, awuphili next week. Awupholi mpishana mpisha. Hayi. Uphila kathesi, so kathesi. Amen. ULazaro wavuka mpishana mpishana yini?
Hayi.
Kazange avuka mpishana mpishana. Wavuka khona pho. Haleluya. Manje ke umhlonuza yenzeka lapha. Wena kholulu izwi kamlimi. Lona leli sizalifunda lapha. Uzabona isimanga. Isifo sakho siyaphela khathesi. Idolo lakho elibuhlungu liyaphila khathesi. Leqolo elibuhlungu liyaphila khathesi. Haleluya.
Amen.
uJesu khona la. Omkhulu lapha nguJesu weNazaretha. Igama lenkosi malibongwe. Kholwa, vuma, thatha, yamkela, yenza. Khathesi sokhona la. uJesu eqalisini ukusebenza. Usekhona kudala. Uphakathi kwethu. Usesebenza manje lapha. Usebenza kothandayo, usebenza kovumayo, usebenza kokholwayo. Khathesi sokulungile.
Amen.
Khathesi sokulungile.
Amen.
Kholwa wena.
Amen.
Kholwa khathesi. Kulunge khathesi.
Amen.
Ah! uJesu lo. Asiyo amakhiwa ma. Hayi, uJesu wembhalo. uJesu lo asiyo amasonto, hayi indodana kaThixo ophilayo. Jesu lo asiye wezitori hayi nguye u alpha no omega ukuqala nokuphela wena 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 namhla namhla lapha ematopo ukhona uJesu ufikile lapha kahambi yedwa uhamba namandla akhe okuphilisa uhamba namandla akhe okuzala kutsha hamba namandla akhe okusindisa namhla lapha kusenzeka umhlolo kusenzeka umhlolo ungawukhangeli komunye umhlolo kusenzeka kuwe haleluya namhla so amen vula lapha lalela umbhalo kuLuka 24 Luka 24 uyazi ukukholwa ukukholwa kakukusebenzele kathesa sokuyisikhathi sangkhona manje so sokuyisikhathi sakhona uyazi man lalela iverse verse 45 24 verse 45 khona wavula inhliziyo zabo ukuba baqonde imibhalo amen khona wavula izinhliziyo zabo ukuba baqonde imibhalo haleluya lalamhla ntambama kulungile kulungile mhlawumbe iBhayibheli ubulifunda kodwa ubungaliqondi mhlawumbe ubulifunda ulisezwe ukulipasa esikolo kanti ungaliqondi lalela ngutshele namhla ntambama kumsebenzi wakuqala oyenziwa nguJesu khona apha kathesi ngokuvula ingqondo ngokuvula inhliziyo ukuba baqonde imibhalo haleluya uyazi ke sesiqonda imibhalo kathesi ngoba ilizwi likaThixo lokho elikutshoyo ukuthi siyikho siyikho nxa lisivulile nxa selivulile kusho ukuthi sesiqonda ke manje la usuyizwa imibhalo lawa usuyiqonda imbali ehe thatha ke ikhona wavula inhliziyo zabo ukuba baqonde imibhalo imibhalo ikhuluma ngoJesu imibhalo yiyo ethi bonke abakukhuleka egameni leNkosi bayakusindiswa bayakubeka izandla phezu kwabagulayo basinde uyathuma ilizwi lakhe abaphilise abakhulule emigodini yabo ilizwi likaThixo selisebenza kathesi ilizwi likamlimu kathesi senze nje lenza njengezulu nxa izulu lisina umuntu kanti uba manzi nini bafowethu ayikhona mbayi mbayi usale vula iambrela usumanzi usale usiyangena ngaphansi kwevaranda usumanzi nxa lisina lawe uba manzi manje ilizwi likamlimu lona leli linamandla nxa likhulula so lisebenza khonapha nxa ufuna ukubona kholwa ukukholwa yikuthancisa ukukholwa yikulayitha ukukholwa yikuplaga thatha wena uhlupho lwakho thatha ukukholwa uplage emandleni kaJehova kathesi su uzabona umhlolo kuwe kathesi nxa ungahamba uyahamba kathesu ansomi hayi ilizwi likamlimi lona leli uyazi nxa ungaboni kathesi ungabona kathesi kholwa ubone kholwa ubone angithi ifoni uyayikholwa kholwa phela ilizwi likamlimi angithi ifoni uyayikusabela sabela phela ilizwi likamlimi uyazi namhlanje uhlupho lwakho lwendlini soluphelile zwana ngutshele zwana ngutshele ngitsho lwakho olwaziyo oluswelisa ukuphumula ekhaya lakho kawulali mtaka baba uhlupheka ulala usethuka khahlela ingubo uzuye eqiye kuma laphana khala umayi babo ongela muntu oncedayo uhlupho lwakho lonalolo namhla kathesi amandla kaJesu ayalunqoba ayaludilisa ayaluchabalalisa noma uhlupho futhi kholwa kholwa lezinto ebezichaya umnyango lamhla kazichaya umnyango kusukela namhla kholwa ilizwi likamlimo lalela ngikutshela lobu bulala ugijinyiswa zinyoka namhla uzalala ubuthongo ngoba umntwana omncane uzavuka kusasa ilanga selisemini bazaze bakubuza ukuthi kanti wenze njani ubatshele kahle uthi ngikholiwe izolo kutshunyayelwe uJesu ungiphilisile uJesu ungilamulele namhla ubuthongo behlile zwana mhlobo wami ungasali lohlupho lwakho lona ivangeli selifikile hayi ungasali lenkathazo yakho uJesu efikile so ungasali lento ekukhathazayo uJesu eseduze so ungasali lohlupho lwakho uJesu efikile ekhaya lakho shua ulala ugijiswa izikhova wena ufuma la njani uJesu asimaze kusenza njalo uJesu kanjalo ufike kuye izikhova ziyathutha brother namhla so ziyathutha zonke kholwa man vuma wathi amen nxa usithi amen unjengomuntu oginya iphilisi ngulinganisela ngento oyizwisisayo iphilisi alisebenzi la kodwa ngiyakulinganisela kuphela loba libala libaba noma inyanga ikunika umkhristwa isigaqa yinto yikho kubaba kwangkhona mina ngiwazi umuthi nangumzali wami kazange anginike umuthi even one day ngikhule njengenyamazana umbona la ngikhule njengenyamazana sibili impunzi zegangeni uyazazi njengebhalabhala nje ngingaka so angitatshelwanga mina zange ngibotshelwe into ebokhalweni gqize lokhu lokunye lapha hayi umsiza uzange ube usihlale emzimbeni wami la ngenxa yegazi likajesu lonaleli ngenxa yegama likajesu lonaleli ngenxa yokukholwa kwabazali bami bakholwa bathi sizamlinda sizamkhulisa ngojesu wenazaretha and sure wasesiyabambi 60 years ngiloke ngifresh angilamuthi ngiyalala ubuthongo uyazi ngilokuthula okumangalisayo kholwa kuzenzeka kuwe khathesi uyabona nxa ilizwi likamlimo libuya so lamukele ye ngikutshela ngithi liginye njengephilisi ginya come on ginya thatha ngenhliziyo thatha khathesi sona ikhulumile ukuthi unxa ugula uyaphila wathi ye vuma ubone haleluya khangela ngikutshele khangela uyabona nxa ufuna ukuthi into zikulungele kumlimo ungaqali wena uthi mlimo unginika hayi bonga qala ngokubonga umlimo abese kunika usebenza njalo umlimo ngambona abantwana abafowethu laba ababeshona balomkhubo ukuthi ungathi wena nansi sweets uyathi sehle wabonga awusamncitshi noma uthanda kawusamncitshi ngoba seqale wathini one time sehle wabonga vele the next thing kuphela uyakhipha imali uyamqhubela zwana ngutshele lingisela bona lapo lamhla kwenze njalo ngohlupho lwakho brother yenza njalo ngenkathazo yakho wothi kumlimo wahlubonge ngenhliziyo inhliziyo yakho mayamukele mayivume ithi yeshua uzwana ngokuthi yeshua umlimo ahlathi yehe sokunjalo ke gama lenkosi malibonga umlimo uyasithanda abantu bakithi kazange asidale wasilahlela emhlabeni hayi singakhohlwa ngabazali sikhohlwe ngomalume sikhohlwe langamapholisa le nduna zakithi zisikhohlwe kodwa uJehova akasikhohlwa uJehova akasilahlanga wasinika uJesu weNazaretha indodana yakhe ephilayo wayithuma lapha ezweni lapha ukuze ofela thina lapha washaywa uJesu lithi iBhayibheli ngemidwa yakhe sipholisiwe thina wazithwala inhlupheko zethu waphatha nokudabuka kwethu umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe haleluya ngamanxeba akhe sipholisiwe thina usibona sinje so kukhona osithandayo uJehova wezulu nomhlaba uyakuthanda nawe uyakuthanda nawe uthini ngothando lwakhe sehle wakwenzela into enhle wakuphilisa esifeni sakho suphilile akubuyele muva suphilile suphilile uyazi labo bhuru bakho baza kumangala ususenza imisebenzi athi ungasayenzi nxa ubungasathwala umgqomo ngegama likajesu kusasekuseni uzawuthwala ekhanda nxa ubungasathanyela iguma lakho kusasekuseni uyalithanyela iguma lakho baba nxa ungasakwazi ukubamba ibhemba kumbe yini le ihloka lalela ngutshele ngenxa yamandla okuphilisa kajesu la ubulokhu ukhala ngezinyalo la ngeqolela ibuhlungu ihlombe lami kutheni kwasha kwacinga lalela ngutshele ufikile emandleni ubukhala ngoba ujesu bengakafiki manje silifikile ivangeli lamhlanje matopo lapha kusasa thatha ihloka ngegama likajesu ibambe so phuphuka qonda isihlahla uzawubona umsebenzi ozawenza angithi uyakholwa uyavuma yenza uzabona imhlolo kajehova uyazi lokudla athi ungasakudli ukudla athi ungasakudli isitshwala awusifuni inyama uthi iyakukhathaza uchakha ungadla uyahlanza udle lokhu akukhampheli suswele ukuthi wenzeni lalela ngutshela lamhla ukuhlupheka kwakho full stop ujesu usefikile ematopo la he has taken over everything sethethe yonke into sebamba amandla wonke amadimoni ade kukhathaza lamhla finish athuthile wonke ahambile lezikhova ziyahamba lamhla zikhali asikhali asiqume egumeni lakho labo mangoya abakhala ebusuku namhla kakula kusukela namhlanje lapha ngoba unyathela endaweni yamandla amandla ezulu haleluya ophuma lapha uyamangalisa bona ongene lapha ufana lo muntu owade wethu umlilo uyathufika phakathi kwabantu angithi bahle bayezwa ukuthi lo ube semlilweni lo bezwa ngani unuka intuthu zwana ke lapha kulamandla kaThixo la uyathi uphuma lapha kuphela amadimoni ahlathi lo unuka uThixo lo kabanjwa abathakathi abayathi egumeni la akungeni kunuka uThixo lapha ubuThixo bukhona lapha kabangeni futhi zwachose lalela ngutshele lamandla ezelapha abantu bakithi ayamangalisa wena okumele ukwenze ikukholwa kuphela ungakholwa ulayithile uyazi ungakholwa ukhonekthile ungakholwa isimanga siza sigijima sokuthethathathathathatha ngqi sihlangane lawo zwana ngutshele nansi isimanga isayin yokuthi sokwenzakele lalela isifade ungene laso la silalela ukuthi usesekhona yini ngiyabuza sikhona nansi sayini owazi ngayo ukuthi le ndawo ayijayeleki kulothixo la usomandla wezulu usekusebenzile ubanjwe izandla ezilamanxeba glory to God ubanjwe izandla ezabhotshozwa yispirit uJesu weNazaretha owale ngemthini nguye okusebenzayo khathesi ilizwi lakhe liyasebenza ngoba lona liphilile linamandla libukhali ukudlula inkembe esika nhlawundi zombili lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya amalunga nomkantsha lizwisisa ukucabanga nokuzindla kwenhliziyo nxa isifo sakho brother sisekhanda sesifile nxa sisesikhumba isikhumba sakho silezilonda njengontombazana lo sezifile nxa isifo sakho segazini sesifile nxa sisemathanjeni sesifile nxa sisemsipheni sesifile nxa sisesiswini sesifile nxa sisemathunjini sesifile loba kungama-alsa sesifile loba kuyizithuthwane sesifile haleluya igama lenkosi malibonga uJesu inkosi.
Amen.
uJesu inkosi.
Amen.
Uyabusa kates. Kulungile. Umlimu bantu bakamlimu useqeda iproblem eziningi kates una.
Amen.
Useliqedela uhlupho lwenyama.
Amen.
Kates udlulela phambili. Ngoba amandla akhe kawacini.
Amen.
Sesiye emphefumulweni. Inyama soku right. Akula muntu ogulayo lapha phakathi kwela not even one not even one akusela la uJesu weNazaretha useliphilisile lonke la ukhuluma esenza manje amandla akhe kagcina enyameni hayi what is the first phambanweni zwana ngutshela eyekela umoya wakhe kwanyikinye kumhlaba wadensa so amadwala aqhaqheka amathuna avuleka abafileyo bavuka wayengafeli khonoko wayefeli izono zakho kodwa amandla wakhe ayadlula ngithini ukuthi uzwisi yes my brother uJesu le extra power thank you inkosi ukubusisa uJesu le extra power abaqine enyameni amandla akhe adlulela phambili manje sefikile emoyeni wakho emphefumulweni wakho nansi indaba eqondana nomphefumulo nansi indaba eqondana nomphefumulo uJehova uthi kwenye indawo imphefumulo yonke ngeyami imphefumulo yawoyise imphefumulo yamadodana ngeyami abese sithi umphefumulo owonayo wofa wona uyayizwa indaba umnikazi womphefumulo wakho nguye osekukhuluma khathesi maqondana lo mphefumulo wakho lapha-ke madoda labomama zintombi namajaha sizwe sihle sokuyindaba ye-1-1 yisikafu ndoda manje khohla umfazi obuye laye khohla abantwana oze nabo bantwana khohlwana abazali khathesi 1-1 isikafu ndoda khathesi osekhuluma ngumnikazi wakho 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 1-1-1-1 umlimi sekhuluma qondana nomphefumulo umphefumulo uzaphuma emzimbeni one day uzaphuma bathi kawusekho wena ulele phansi babe besitshoni kasekho hambani liyetshela uzibani ukuthi kasekho afike lapha usitshekele ngengubo enye into lapha afike avule so afice inkolotho yomuntu nangu nasibani ahlaba usililo achinche kasekho kasekho njani ubambeni umbathiseni kusobala ukuthi akukhulunywa ngalokho okuseleyo kukhulunywa ngomphefumulo okunika impilo kulokhu 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 hehe izwani mazulu unika indlebe nawe emhlaba uJehova wezulu nomhlaba uthanda umphefumulo wabantu akathandi namunye yabhubhe kepha uyafuna ukuthi bonke beze basindiswe yikho waletha uJesu oweNazaretha wazalwa ngesimanga waziwa phakade iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe imvana kaThixo eyahlatshizwe lingakabikho. Umsindisi welizwe uEmmanuel inkosi nathi uThixo simakade inkosi yokuthula uJesu weNazaretha wazalwa emhlabeni ngesimanga nguye yedwa umuntu owazalwa ngowesifazana wazalwa kungekho ndoda what a miracle isimanga esinganani abantu bonke baba nezisu ngoba behlangane namadoda kodwa lo wazalwa kungelandoda khona lapha isimanga sezulu wazalwa uJesu weNazaretha uAlpha noOmega ilizwi likaThixo elalikhona naphakade ekuqaleni uThixo wenza izulu nomhlaba ngaye kodwa lo lizwi lo wazoba inyama sabona uthiwa wahlala phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe ingathi ngiyozelo yodwa kaThixo egcwele umusa nesihlawu lo Jesu lo owagcotshwa ngomoya oyingcwele nangamandla owahamba njalo esenza ukulunga ephilisa bonke abakhwelwe ngusatana evusa nabafileyo iziphofu zivulwa amehlo lalela ngutshele izitshotsha zisukuma zihamba abafileyo bevuka ngelizwi linye abashwabheneyo befe inhlangothi abaparalyzed bevuka behamba ngelizwi linye esithi thabatha umbhedo wakho uhambe abantu bavuke khona lapho ngaleso sikhathi lo Jesu lo lo Jesu omangalisa kangaka owafa wavuka ohlezi ngakwesokunene sikaThixo manje esinxusela thina abantwana babantu ukhona lapha nguye olendaba lomphefumulo wakho baba nguye olendaba lomphefumulo wakho mama zwana ukuthi uthi uthi yena verse 46 wathi kubo kunjalo kulotshiwe kunjalo ngayehlupheka uKristu abuye avuke ngosuku lwesithathu 47 kushunyayelwe ngegama lakhe ukuphenduka nokuthethelelwa izono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalema nina ningofakazi balezi zinto haleluya woza ungisize ufunde lapha umlungise lokho ukukhuluma verse
46
yebo
wathi kubo
abantu abafundi bakhe nanka amazwi kaJesu direct speech
yebo
this is not reported speech but direct speech wathi kubo lalela amazwi enkosi ke manje
kunjalo kulotshiwe
haleluya
kunjalo ngayehlupheka uKristu abuye avuke ngosuku lwesithathu
ebatshela ukuthi lingamangali ngihlupheka kwakuvele kulotshiwe ngami ukuthi ngizahlupheka bese ngibethelwa ngivuke ngosuku lwesithathu njengoba wayekhuluma labo lapha esevukile kwakungemva kokuvuka kwakhe lapha asambe brother ukuthi sevukile manje nanku umsebenzi ozenziwa
kushunyayelwe ngegama lakhe
mana mana mbisha ake siqonde lapha njengoba umlimi sesivulile inhliziyo yokuba siqonde imi bhalo nansi imbhalo yakhuluma umoya kamlimi usivule sonke sesiqonda ke imbhalo kuthiwani
kushunyayelwe ngegama lakhe
awume lapho awume lapho kushunyayelwe ngegama lakhe akula sonto yomuntu kona
Yeah.
Akula mpriest khona apha. Hayi. Kushunyayelwa ngegama lika Jesu. Yezwa kali inkulumo. Kushunyayelwe ngegama lakhe. Akula isonto yemuntu la. Lobi ngiyamakhiwa ayikho la. Lobi ngiyamataliana ayikho la. Lobi ngiyamadutch brother ayikho la. Ayikho. Lobi ngiyakithi. Lapha eZimbabwe la. Isonto esingenayo la ayikho la. Lapha kuthiwa kumele kutshelwe abantu kushunyayezwa ngegama ubani uJesu yawuza umsebenzi okumele wenziwe kushunyayelwa ngegama uJesu athi ngegama lesonto bazwanini zinhle isonto zakithi mina ngiyazithanda
ya
ngiyazithanda iChurch
yeah
zilethe abantu ukuthi bachume
ya
zise abantu babe le order mbijana
bathundubeze
bathundubale esonweni mbijana bake bashone behlezi
yeah
zinhle ziyabagqokisa baba smart ngama uniform brother
wena
I fang uniform abophe lapha donse lapha ingwane yakhona khexe abamba ithambo wena kuba mnandi esontweni man ngiyazithanda mina zinhle
yeah
ezilungile
yeah
jesu baba cishe igwayi
yeah
akalicishe mtshana angingena echurch
yeah
lo nathi utshwala sibuyalo siuyabeka eceleni so akayingena ngaphi ziright ncuba
ye
labafana bake bami ukukhombisa bake bayahlala echurch
awu market
zinhle madoda ichurch ziright
ziright
aba wrong abantu abangena khona
ye khona phoya
zwana ukuthi ngijobe rungani bangena khona apho kodwa benathi utshwala
khangela ke manje
bangena khona apho bebhemigwayi ungena khona apho uthwele imfuko yegwayi wena echurch phambi kwamlimi ungenele egwayi lakhe uyazi ichurch iright or ungumuntu ongena phakathi
lento zakhe
ungena ethwele imkungulu vele uyaluya hamba le reza yakhe ungena naye atshaya ithamborini intebe lapha gaxa
wena wena
kodwa usechurch
wena wena
ichurch iright
iright
kodwa umuntu ongena phakathi ngiyomela sonto asetshenzwe lo
yeah
ama madoda asikhulume inqiniso
yeah
ichurch iqondile
yeah
ichurch iright
yeah
orong umuntu
yeah
yikho abantu simangala ukuthi uzibani utshaya incindi kangaka usekhipha abantu amazinyo kodwa uhamba echurch ngumdikuone echurch kodwa incindi atshaya itshisa ule problem lo ichurch yakho iright atshayanga muntu ichurch kayiloyanga muntu oloya abanye ngongena echurch
khangela manje
umuntu kutsho ukuthi ule problem kodwa ichurch
iright
lamabizwa mahle
kakhulu
singawaqamba la maningi
kakhulu
ngizatshiye yakho ubusunisola yekela ngikhulume ngithi amachurch lamabizwayo mahle ngiyawathanda amanye ngesikhiwa futhi angahluphi ukubiza mahle kodwa umuntu ongena phakathi ukutshaya ethwele ibhayibhile so abesikhangela kathesi sungiwonisile engingakafaki phansi ibhayibhile lami ukhombisa amankaza nephuma echurch egava isidlo lapha emazinyweni la yichurch ekhombisa amankazana
hayi muntu
kodwa ngumuntu ophuma echurch laphana yikho ujesu uthi kushunyayelwe ngegama lakhe kushunyayelwe ngegama lakhe nanku-ke kathesi uyashunyayelwa esikwenzayo khonokho yikho kuthiwa yikutshumayela siqoqoda khonapho indaba 1 izibhoboke asitshintshi sinyathela khonapho ngoba ujesu usithumile asiholi asibhadalwa asitshova itikiti sikhuluma indaba kajesu umdabuli wezulu nomhlaba umfeli wabantu abahlezi emhlabeni uyabafuna ezulwini kusasa yikho batshela ukuthi kumele benzele ukuthi baye ezulwini
amen
kushunyayelwe ngegama asambe brother kushunyayelwani
ukuphenduka
mana
yeah
uyazi
yeah
kuthiwa kushunyayelwa ngegama likaJesu ukuphenduka
amen
hathi kubhabhatizwa
hayi
asilandeleni iBhayibheli madoda umoya kamlimi ususivulile lapha ukuthi siqonde imbhalo kushunyayelwa ukuphenduka uzwile lokho qhubeka
nokuthethelelwa izono
nokuthethelelwa izono nanzi izinto ezimbili
yebo
hey umsebenzi kumele abafundisi bashumayele ukuphenduka kuqala
amen
kulandele ukuthethelelwa izono
amen
njengo Jesu watshela leya ndoda eyayehliswe ngophahla leyana uyayikhumbula anti wamfunda la wesikolo uyamazi wayehliswa amadoda abhoboza lapho uphahla uJesu esendlini ecindezelwe ngabantu bamehlisa umfo wabo ebucambaleni lapho uJesu wasesithi mntwana wami uthethelelwa izono zakho wayesitsho lokhu uJesu wamthethelela izono wasekhuluma amazwi ayinqaba okumele la uwabambisise wathi ukuze lazi ukuthi indodana yomuntu ezitsho yena ilamandla okuthethelela izono emhlabeni umuntu lo uyiparaliyo kodwa sethethelelwe wasesithi ukuthi ngilitshengise ukuthi amandla okuthethelela ngilawo
nakho-ke
uyezwa ngoba seqale wathini sikubambe khonapho bazali bami sikubambe uqale wamthethele sesithi ukuze likwazi ukuthi umsebenzi sengiwenzile la
ya
ulele ugqoza indenda nje kodwa senzani sethethelelwe ukuze likwazi ukuthi mina Jesu ngingumthethelele uyalizwa ngingumthethelele ukuze likwazi sengimvusa wasesithi suka thabatha umbheda wakho uhambe umuntu lowana wahle wavuka khona lapho wagoqa ingubo ezibuye zimgoqele wathola umbheda akade uthwele yena yena engamathambo iskeleton imbambo zisegcikeni amabrugu ayawa isheti izikopela zitshekile
wena wena
kala lutho enyaweni kala mapatapata kala socks zinyawo kuphela ithambo liphonga ukuthi pa babona umdala ihlombe elicijile so isheti ungani iphanyekwe wayeni babona nangu kwakwamu engutsheni lesiya ukuvuka kwakho kutshengisa ukuthi othethelelayo ngubani uJesu nango wena ingubo nyikinyikinyani nango kwakungendololwane wezokuyavuma kuyavuma wathi lothu ha wezokukuright wamkhangela uJesu wathi kanje uthe thatha umbhedu uhambe wawusukela umbhedu ingubo zakhe bheku ubheku ubheku wathi ka ka wayimika wayimisa so wamangala ukuthi ezami
ngalo
le nyawo zingithwele kuprova ukuthi uJesu ngumthetheleli wathi ukuthi uyangithwala umbhedu hatshi ingubo wawukhangela kanti ungaphi ubanjwa njani wawusayiza wena wawuthi wathatha ingubo wafaka la wathi umbhedu wawumisa wakhangela uJesu wakhangela abantu wathi kuyavuma wathi lothu wawuthi gqi wathi excuse me abangane bakhe abangu-4 behla begijima faster than what the time they went up begijimela ukuhlangabeza undoda lwana sethwele umbheda that is proof eyokuthi umthetheleli ngubani halleluya selizwile seliqonda imbhalo othethelelayo ngubani nguJesu akusela mpristi lapha akula father akula bishop akula pope akula mdikoni la kulo Jesu kuphela umthetheleli uJesu igama lenkosi malibonga ushoko inkulumo ephelele ukuthi kumele kushinyayelwe ukuphenduka nokuthethelelwa izono
yebo
Izwani ke madoda.
Yeah.
Izwani ke bomama.
Yeah.
Majahakithi nansi indaba. Yazini ke
yebo
likwazi lokhu likuqonde lapha ematopo ukuthi ngayele uJesu lo ukuthethelelwa kwezono kuyashunyayezwa kini manje
lo amen
yena uJesu ofusa abafile uJesu ophilisa abagulayo as proof
yes
yokuthi umthetheleli nguye akulaba uJesu ababili uJesu munye akula siphambano ezimbili ezafela abantu siphambano sinye akula magazi abantu abanengi athe achitheka ukuthi abantu basindiswe kwachitheka igazi linye
amen
ngelika Jesu weNazaretha kushunyayelwe ngaye ukuphenduka akuliphinde mfundisi
haleluya
kushunyayelwe ngegama lakhe ukuphenduka
amen
nokuthethelelwa izono ezizweni zonke
manake
amen
ezizweni
zonke
ya
ya
lapha sonke sibotshiwe la sesibotshiwe bengisithi inxenye alikho leli bala likhona
likhona
finish sonke siyabotshwa libala likamlimi ezizweni
sonke
sonke siyizizwe la thine siyisizwe sabansundu kutsho ukuthi ngamanye amazwi ongakathetheleli izono kumbe ngithi ongakaphenduki ongakathethelelwa kule cala
nansindaba
awukakwenzi lokhu ungakaphenduki kulecala ungakathethelelwa ungemva kwesikhathi ngoba lathi siyisizwe izizwe zonke yaqala ngapi
qalwe eJerusalema
kwaqalwa eJerusalema khonale esanda kuqeda ukubatshela so behlopida bayalinda laphana sebembeswe ngamandla kamoya ongcwele abantu bathi badakiwe labo Petro wathi hayi madoda manini asidakwanga ngu-9 ekuseni khathesi asikadakwa utshalwa ngoba isikhathi bani bona lo zwanini lokho okwenzekayo lapha yikho kwathunywalwa ngumprofeti uJoweli uthi ngezi nsuku zokugcina ngothela umoya wami phezu kwenyama yonke kugcwaliseka izithembiso zikathixo ejerusalema intshumelo yakuqala after the Pentecost kwasindiswa abantu abangu 3000 baphenduka baphenduka
amen
baphenduka
amen
baphenduka
amen
basebesindiswa laleli order yezinto
amen
umlimi kashiye wepuwe jikijori umlimi kashiye weziphithiphithi uthixo le order
amen
yikho ilanga liphuma one place lokhu umhlaba wababala waba yiwo impumalanga sinathi uyikhomba lapha awukazi uthi angazi ukuthi kusasiyavuka ingaphi ukhomba same place because uthixo ngoye order laleli order kushunyayelwe ngegama lakhe kuqala ukuphenduka kulandele ukuthethelelwa ngokubili kuyabelethana
amen
amadoda angakaphenduki akakenzi ilizwi leli abafazi abangakaphenduki abakalezi ilizwi leli indoda engakathethelelwa namhla ngo-2017 ngemva kweminyaka eyodlula 2000 uJesu wafe esiphambanweni ekhulumela amazwi lawa indoda le iselwe njengenyanga iselwe leyo ndoda leyo jaha liselwe nanku umsebenzi wokuqala ikuphenduka
amen
nxa kuthi waphenduka akusho ukuthi akusikho ukuthi join i-church hayi ukujoin i-church ngokunye ngoba sitshilo sathi abantu bayangena ema-church kodwa bababha izono zabo bangena beyizono ema-church badla izidlo behlabela beyizoni bengaphendukanga umsebenzi wokuqala wena ofuna ukuya ezulwini yikuphenduka
amen
ukuphenduka yikuyekela izono yikufaka phansi so khangela so shiye ubuhamba usiye entshonalanga ilizwi likubiza lithi phenduka wenzani nxa usenza ilizwi lonalelo wenzani phendulani bantu bakithi uyashibilika ukushibilika yikwenzani
yikuqhubekela phambili
hayi ikuphenduka ngokuphenduka ikuchibilika ukuchibilika ikuphenduka ukuphenduka ke ikwenzani ikuchibilika
uye lapho bizwa khona
akunjalo khathesi lapha nxa kungathutha umntwana lapha kuthiwa agijima emagrosa agijima lapho uzathola ikhombi uye ethawuni uyesithengela lokho esahamba lapho uyise ananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi ngimnika ama-$10 ngimnika ama-$5 wu nansi imali ebengifuna ukumnika yona nina akumbize
ya
uyamala phana unina ngibani thuba elihle wethuba uthuba uyatshitsha uye edrobheni uyafuna ukuyabamba ikhombi ezunina thuba thuba elihle ezukuthi ngiyabizwa wenzani uyathalaza abona unina sithi boya
ya
boya
ya
uyazi uyenzani uthuba elihle uyatshibilika indlela yetown icine khonapha uhambo lwedrobheni selume khona lapha kasayiphambili sephenduka sesiya lapho abizwe khona haleluya ukuphenduka nxa ukhonza umlimo nxa ufuna ukukhonza umlimo uyaphenduka ezonweni kuzono ozenzayo ukubhema igwayi kunatha utshwala ukutshontsha ubufebu kubulala inkani inzondo yonke inonsense kasathane uphenduka ngokuyekela fake phansi uyekela utshwala wekela abafazi wekela amahule wekela ushugadedi wekela i-small house wekela ama-girlfriend wekela ama-boyfriend wekela ubuthakathi wekele konke chiya phansi lobunyanga chiya phansi faka phansi le mpande faka phansi lamahlwayi lamatshoba faka phansi lahla lamabhethu shiya yekela faka phansi uJesu uyakubiza uyakubiza esiphambanweni uthi phendukani yenza njalo shiye lapho shiye umsebenzi kasathane uchibilike uye esiphambanweni igazi lendodana kathixo liza kuthethelela izono zakho nxa usibuya kujesu buya unjalo ungazami ukuzilungisa ukuthi ube ngcono ngeke wazilungisa wena
hayi never
ngeke wazilungisa kwehlula uswazi lukayihlo kwehlula impama zikanyoko kwehlula uswazi lwamatitsha kwehlula ijele lamapholisa kwehlula izankosi zama-CID
heyi wena
ungazilungisa wena awunamandla okuzilungisa ayikuyisoni onamandla okuphilisa munye onamandla okulungisa inhliziyo yomunye ngujesu kristu wenazaretha wena phenduka ukuphenduka ngumsebenzi wakho ujesu uyakutshela wena ubususenza jibilika phosa phansi izono xabana nosathane ngoba izono brother zibulala umoya izono zibulala umoya nxa uzenza uzigebhela igodi nxa uzenza uthwala amagrinedi ufake esikhwameni akhishe amaphini wonke ule ngozi wena wenza izono udlalele bhomba brother uqhobe igrinedi ngamazi wena ulesibindi esibi ubambe isono ubambe ibhomba yomphefumlo wakho ubheme igwayi ubambe ibhomba yomphefumlo wakho so idubuka mhlawumbe ufayo esihogweni tshobe zwana ngutsheni nxa usenza izono awusikhuthi isihogo uyangena straight ungena ulo mpristi owakubhabhatizayo ungena ule tikiti letshetshi uyangena esihogweni nxa usenza izono ungena ule bizwe elibhaliweyo etshetshi uyangena izono gerhele inqobo usenza izono kodwa uzafelani uzangenelana esihogweni nanti phela ilizwi likathixo ujesu uthi phenduka phenduka yenza ilizwi likamlimi xabana nosathane uyakulibazisa uyakunwayezela njengenkomo abafana bayazinwayezela emahlangeni ngani ayinwayezele iqinise enzani wena usathani uyakunwayezela akunika utshwala akunika into yokudlalisa njengedami njengomntwana odlalisa udoli khuluma wedwa kuhlukuhle utshwala ubunathi utshwala ubunathi utshwala ubungenwe isifo senyawo
khangela manje
ubunathi utshwala ubunathi utshwala uvuvuka isisu
khangela manje
unathi hot stuff utsha amaphaphu
khangela manje
Satan looking good nice that one more lamhlule papalas one more ekugcina mzazichamela usifa uzazichamela usifa phefumula usiyesihogweni so Satan eqamela phana athi nguwa usenza izono mina ngizange ngizibambe ngasanga nathi utshwala usatan kakazumbone bhema igwayi akazuhlangane la ebhawa labafazi kabakhombisi okhombisayo nguwe lalela nanku ukuhlakanipha
amen
yekela izono
amen
phenduka
amen
phenduka
amen
shiyisono
amen
xabana lo satan
amen
noma ube ngumngani wakhe for 40 years kodwa khathesi ngenxa yaleli lizwi likamlimu xabana naye dabula umtshato nosathane uthi sathane aza kufunda atetutudude indaba yakho athi zono lezi ke igirlfriend uzaphila njani wena mazakhela ke anti la uphila ngamadoda uzenza njani lalela ngutshela ekufeni kakusoze kukuncede khonoko phenduka kusesenamhla so amadoda asoze afe nawe abafana kasoze bafe nawe utshwala kabo soze bufe nawe noma bebuthela phezu kwengcwaba lakho abuhambi lapho wena oye khona buphelele emoyeni noma lekhaga belibulalela phezu kwengcwaba noma bethatha la inkomitsho yakho bayifaka khonapho akuyindawo kuyabola kudliwe ngumuhlwa kodwa umphefumu lakho uyabe usulahlekile wena baleka nomphefumulo wakho baba
amen
baleka
amen
phenduka
amen
woza kuJesu weNazaretha
amen
xabana noSathane
amen
qamula ubuhlobo loDiaphorosi
amen
inyoka endala umkhohlisi wabantu
yeah
qamula amachain baleka balekela kuJesu uyakubiza
amen
qhaqha koSathane ungaphumi ngegedi fohla
amen
baleka
amen
dabuli fancy Dilizumthuli khahlela shinga
amen
thanga balekela kuJesu
amen haleluya
suka kwaSatan njengomuntu ophuma endlini etshisayo indlu etshayo kakula plan yokuphuma madoda
hayi
hayi yakushuthi uphuma ngewindu uphuma ngekhanda nxa uphuma ngenye uphuma ngazo nxa utshaya ngendolwane yikho inqobo uphumile Namhla ntambama lapha.
Haleluya.
Yenza lo msebenzi khona manje.
Amen.
Phenduka.
Amen.
Phenduka usindise umphefumulo wakho. Nxa ungaphenduka uJesu uyakuthethelela izolo.
Amen.
Haleluya. Izulu lizajabula likubona uphenduka. Ingilosi siza kuma ngenyawo. Zichaya amatoropita. Zithi nansi isoni siyesa. Usiza kuJesu weNazaretha.
Xa
ufika kuye ungazithuleli fika umtshele yonke indaba uthi wena Jesu weNazaretha ngizwile baba igama lenkosi malibonge Nkosi ngizwile ukubiza kwakho Jesu ngizwile intshumayelo yakho bengingakwazi ukuthi ngiyakonela baba ngithethelela izono zabo haleluya
amen
umthandazo lo unamandla
amen
haleluya
amen
lo mthandazo ukuthi Jesu ngithethelela izono zami unamandla
amen
okunyika inhliziyo kaThixo haleluya Lalela mhlobo wami nxa ungawuthandazo lo mthandazo kaThixo uThixo ngeke azincede ngeke akhangele eceleni uJehova ngeke azincede angawuzwa umthandazo ovela kusoni esiphendukileyo uyawuphendula kaThixo
Amen
uzamuzwe ekhuluma nawe ngoba usakhuluma nakaloko esithi yena jabula izono zakho sezithethele
Amen
Kuyenzeka madoda, kuyenzeka bomama khona lapha ntambama yonale. Ophenduka uyathethelelwa izono.
Amen.
ukuthethelelwa yikuhlanzwa izono. Igazi lika Jesu ligezisa inhliziyo yakho, amacala akho wonke aphele. Izono wazenza kusukela kufunda ukukhuluma ngebhonga, kusukela uqala ukuphuma indevu, kusukela uphuhla uzube ngaka, zonke izono ziyacitshwa ligazi lika Jesu. Khona lokho kuthiwa ikuthethelela. Haleluya. UJesu yakuthethelela namhlanje. So inqobo uphenduka ngenhliziyo yonke. Umthandazo owaziwa inkosi ngothi ngihawukele mina sohona. Jesu ndodana kaDavida, ngithethelele izono zami. Uphinde kabili. Uphinde, ngiyakutshela man, ngiyakuthembisa ngezwi likaThixo leli. UThixo kayikuyidela inhliziyo enjalo.
Amen.
Ukwenze lokho ngokuzithobisa, ukwenze lokho ngenhliziyo edabukileyo, ukwenze lokho ngokuzisola okukhulu. Uthi Jesu weNazaretha, ngizwile baba. Inyembezi zisehla so. Uguqile lapha.
Hallelujah.
Jesu ngithethelela. Baba ngiyaxolisa. Thixo ngiyexolele baba. Je uyazi man, ufaka amazwi endlebeni kaJesu. Yena ojabule ngokuphenduka kwakho, akayikukudela. Uza kuthethelela izono zakho lapha.
Hallelujah.
Kulomsebenzi awumelele uJesu ukuthi awenze ntambama lapha.
Amen.
Angasuse umba novumayo. Ngoba nosibonayo ukuthi mina ngiyadinga ukuphenduka eze lapha. Othi mina ngiyadinga ukuthethelelwa kwezono woza lapha. Ngiyakunxusa mhlobo wami singakahlabeli. Bonke abangakathethelelwa izono abafuna ukuphenduka khathesi, bathethelelwa izono nguJesu, woza lapha. Igama lakho lizalotshwa encwadini yokuphila, ube ngumtakathixo kusukela namhlanje. Sondela mhlobo wami, sondela sinini sami. Nanku Musa ntambama, bonke abaphendukayo abathi Jesu, ngiyavuma ilizwi lakho baba, ngithethelele izono zami. Akula mfundiso ongenela indaba yona leyo, nguwe lo Jesu lo babili. Haleluya. Uyabizwa mhlobo.
Uyabizwa
mhlobo. Woza ke. Sukumani ke, woza mhlobo wami. Woza uzoguqa lapha. Woza uzoguqa lapha. Sondela uzoguqa lapha mhlobo wami. Woza. Nawe woza bhuti. Baba uJesu uyakubiza. Fika lapha. Fika uthandaze. Fika uthandaze. Vala amehlo ukhulume lo msindisi. Vala amehlo ukhulume lo Jesu. Haleluya. Haleluya. Ungakhangela abantu, ungabile indaba lomuntu. Yenza umsebenzi maqondana lo mphefumulo wakho. Haleluya. 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 Nanku Musa kaJehova. Nantu thando lukaThixo. Haleluya. Haleluya. Namhlanje ntambama, phenduka ngenhliziyo yakho yonke. Cela uJesu akuthethelele. Cela inkosi ukuthethelele izono. Thethelelo namhlanje ntambama. Phenduka ngenhliziyo yakho yonke. UJesu uyakubiza. Woza mhlobo wami, sondela my sister. Woza uguqe lapha. Woza ngapha, woza woza. Haleluya. Inkosi mayikubusise. Ngegama lika Jesu weNazaretha. Siyakubonga baba. Nampa abantu bakho msindisi. Nampa baba bavuma izono zabo. Thethelela msindisi. Thethelela nkosi yami. Cisha amacala baba, zala kutsha ngegazi lika Jesu. Phendula imthandazo Thixo wami, qinisa izwi lakho baba. Moya wengcwele ufakaze nkosi yami. Igama lakho libongwe baba. Siyakubonga Jesu, siyakubonga ngomsa wakho. Igama lakho malibongwe. Siyakholwa baba, sicela konke ngegama lika Jesu Christu kuze kube phakade amen hallelujah hallelujah sondela mtobami sondela mntiziyo yonke zinikele ku Jesu hallelujah sondela mntiziyo thobekileyo uthi Nkosi ngilapha ngiba nomusa kimi mina soni
Yeah. Pila ngekamaliga Jesu.